Body of our sister Mama Catherine Nyanetu for burial. Let us pray with confidence in God, the giver of life, that he may make his perpetual light shine on his servants, that she may be enabled to share the life of the saints through Jesus Christ our Lord. Amen.
Abu Nkano, Abu number 4, not page 4, Abu 45.
The lesson appointed for this service is taken from the letter of Paul to Thessalonians, chapter 4, reading from verse 13. My actual Kawamara, Imara, Heaven, and the other one, come on, God, where are you?
My way. When sorrows like sea billows roll, whatever my love, thou hast brought me to say, it is well with my soul. Lord, at this moment, I pray that I be an instrument in your hands to declare your oracle. Let your word be a relief in the belief and a strength to your church. In the name of God the Father,
amen.
God the Son,
amen.
And God the Holy Spirit.
Amen.
I want to use this opportunity to thank God for joining this granting to each and every one of us, especially the presence of us from the diocese of heaven. I equally want to thank His grace for permitting me to be on this meeting this morning. And to thank the family of Inagi, especially his our brother and Christiana, and also God, as we properly call him. In all things, we give God the glory in Jesus' name.
Amen.
Our message this morning is entitled, Life is Best of Bread. Life is Best of Bread. Now I'm going to look to women and find a woman who oriented. So, go to women. And our text shall be taken from the book of Job, chapter 14, 1 to 2. Job 14. 1 to 2. We are all born weak and helpless. All live is set short, troubled life. We grow and wither as quickly as flowers. We disappear like shadows. We are all born weak and helpless. And live is set short, troubled life. We grow and wither as quickly as flowers. will disappear like shadow. Somebody said, death, divorce, and disease will be called the three keys of mysteries. I repeat, death, divorce, and disease will be called the three keys of mysteries. Before I say, now all, I will pray, now I am Naha abuso oku ato tinda na puro butu nke na ene ya gara mmadu ye nwe esu kaari na ni na nte oka ye kuru mmiri we to bi ko they both bring sorrows raise that destroy visions or dreams empty your purse mo na ha gara mmadu. Ọ na-eme ka ike gwụ mmadụ. Ọ na-eme ka onye nwere olileanya ghara inwe olileanya. Ọ na-eme ka ego kọọ mmadụ n'akpa. Ọ na-eme ka mmadụ nọ n'oke echiche. Ọ na-emekwa ka mmadụ nọ n'ihe mgbu. Ọ ka dị ka sị na mmadụ nọ na nkwa ịtọ. Ya bụ ụzọ gbara atọ. Elee ebe m ga-aga? Ọ bụ ụzọ nke gara aka anyị? Ọ bụ ụzọ nke gara aka ịtọ? Ọ bụ nke gara n'ihu ma ọ kwara nke gara n'azụ m ele nke m ga-eso eso. Ihe a bụ ọnọdụ na-eji abịara mmadụ mgbe these three things bịakwutere mmadụ, which is death, divorce, and disease. Onye ọ na-agafeghị anaghị aghọta. Ndị mmadụ na-asị na onye ọbụla bụ onye ihe atọ ndị a bịara, ọ dị ka onye bi n'ụlọ na-eshi mmiri. Onye ọbụla ịhụrụ mmiri n'ụlọ na-echi mmiri, mgbe ọbụla mmiri na-ezo, ọ na-adịghị aga ya n'anya. Ọ bụ eziokwu ka ọ masị. Otu akwa ka na-esi akụgharị beeji ya. O bụrụ beeji ya bụfe ebe a, o bụrụ beeji ya bụfe ebe a, o bụrụ otu akwa ọ ga mgbe n'anya chi ewu. Ọrịa bịara gị, otu akwa ọ dị. Ịgba alụkwa ya ụdị na nwunye, otu akwa ọ dị. Ọnwa bịara gị, otu akwa ọ dị. These are the three things that bring miseries in life. Ebe anyị bụ mmadụ ugbu a, just the book of Job tells us of a good man, a pious man, a righteous man. Nwoke Chineke mụtara ịbụ onye dị nsọ, dịkwa ọzọ, dị mma. Onye na-enweghị ihe ọjọọ na ihe mpịtọ dị ya n'aka. Oge kwụrụ ọtọ, bụrụ onye ezi omume. Na-agbanyeghị na ọ bụ onye ezi omume, ọ gbanyekwara na nsogbu. Ụmụ ya niile nwụrụ ofu ụmụ iri. A mara m ugbu a onye ọ dị ala. Ndị mmadụ nwere ike ịsị ọ dịka ọsọ ihe ọjọọ ya. Na ụmụ onye ọzọ arara ala niile ọ na-arụ kemgbe onye kpatara ọnọdụ ajụjụ na kpasara ya. Esise n'aka Job, e mere ka anyị mata na nsogbu ọwụwa ihe isi ike ọ na-abịara onye ezi omume kpatara onye ajọ omume. Ọ na-adịrị onye nwere ego, bịakwuru onye na-enweghị ego. Ọ na-adịrị onye ogologo, bịakwuru onye ogologo. Ọ dịghị ebe ọ na-agafe. Ọ dịghị ebe ọ na-agafe. Ọ na-agafe agafe. So n'ihi ya, ịbụ ndị mmadụ ndị gụrụ akwụkwọ ndị ọkà mmụta. Theologian Anthony Peterson. Some have even doubted the existence of Job. Ha na-asị na Job gbara ara. Maka n'ebe n'ụwa ọhụrụ ha na mmadụ dị ndụ enweghị ike ka ndụ ndị ya na onwe onye dị ndụ na-aga ndụ ndị ya Job. Ịfọ ntatị. Ha sị na ihu kọtụ ugbu e mee nsọ. Mana nke a bụ ọwụwa asị n'ihi na Bible gwara anyị na Job sitere n'obodo once. So n'ihi ya, Job bụ mmadụ. Ọ bụ na-ahụ ya ọgwụgwọ na-ede dị n'ahụ ya 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 dị n'ah
Look
certificate. Please, you will not be happy to. Elinaya, make it up to you, make it in my mind. Hallelujah.
Hallelujah.
Every day, 8 years. Which of us? Would you pray 10 years after you were there? From 70 to 80. She never was here. She never was a
yes.
Palace.
Yes.
The whole palace is never for buying them. I'm a
papa,
Pujia. My daughter is soon lazy. That is the money I'm back on board. Boma International. We took good food, give them what is my to allow. Manata, oh, we know what you do. China proposes a proposal. It won't go on a place from 1 to 5 or so. What's it? Who for the day or 2 months? My own man, I don't have a hallelujah. So, for our family, it will be 2 weeks. For the least. Just like you, like you. Don't really have it. So, go back and over. We need to go back and over.
Ask people, I want to come out of sleep. Be a great vessel of godly service in the church and in the community. Thank you for all I use her to do in the raising up of our children, such that today we are glad before you that she is able to account for two of them as ministers in the vineyard. Thank you, O God, for these years of labors and toils, as she has come home to be with you at your invitation. Lord, we pray that you will accept her soul and that you will bless her continually in your presence. We pray that this precious soul she has left behind will live and continue to serve you all the days of their lives, so that their life and sojourn here on earth will be a testimony to the glory of your name and for the continued joy of the church. We hand them over to you at this time of grief and much pain, asking their Lord that you grant them the comfort of your Holy Spirit. Lord, may you wipe away their tears. May you strengthen their hearts. May you unite them one with the other. And may their family grow in strength by the power of the Holy Spirit. We pray that they will serve you together. The wonderful name. Father, we pray that in all things you will stand with them. You will be by them. You will support them. You will encourage them. You will fight their battles for them. And you will take care of every adversary, whether in human form or in demonic form. In circumstantial form, Lord, you will take care. In the name of Jesus Christ, we pray that the covering of the blood of Jesus will be upon this family. And that every good and worthy experience for testimony will be their portion. In the name of Jesus Christ, you will deliver them from confusion. Deliver them from disorder. Deliver them from disagreement. Lord, let them operate with one heart. And in all things, may they enthrone Jesus in the family. May they grow from strength to strength, spiritually, biologically, materially. In the name of Jesus Christ. As you grant them grace to host this multitude of sympathizers and mourners, Father, we pray that they shall not be distressed. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. After this burial, they shall stand strong. Amen. And everything they must have lost as a result of this experience, you will cause them to gain back. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Food will not lack on their table. Amen. Clothing will not lack in their rooms. Amen. Everything they need for sustenance, you will provide for them. Above all, the joy of the Lord will be their strength. And the consolation of the Holy Spirit they will have in the name of Jesus. So we commend them to your care. And we pray that your power that is able to preserve and keep will be all over them. In the mighty name of Jesus. Thank you for hearing our prayers. Unto God's mercy, God's care and protection, we commit you. May the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make his face to shine upon you. The Lord lift up his countenance upon you and be gracious unto you. May he give you peace. May he give you joy, even in the midst of sorrow. May he provide all that you will need. May he satisfy your desire. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Lord, we wipe away your tears. And I will strengthen you at this time of great challenge to move as persons and as a family. So on behalf of the Diocese of Avon, Anglican communion where one of you cannot, those young masters will bring you the comfort and the consolation of the Holy Spirit. We pray that the Lord will bless you and encourage you at this time. Please take heart. This is an experience that comes to people from time to time. And God is capable of standing up there for you. He will be there for you. And so continue to trust Him. Mama has served and served well. And now she has gone to rest. So we challenge you to continue faithfully in the service of the Lord, continuing from where she stopped. And God will not forget you. Thank you very much. God bless you.
Now the people of God are here. We hand you over this offer as a gift of adoration in the church. Thank you.
We thank Jesus. Those who have traveled from the Diocese of Togo and the Diocese of Anche, we recognize the presence of the Lord Bishop of the Diocese of Togo, the Right Reverend Innocent Dodo, who gave words of admonition and prayer for the family and is physically present. So welcome, my Lord. So give our love to him and let him know that we are praying for him, that the Lord is a nation. Catherine Titi, our companion in faith and sister in Christ, we entrust you to God. Go forth from this world in the love of the Father who created you. Go forth from this world in the mercy of Jesus Christ who died for you. Go forth from this world with the power of the Holy Spirit who strengthens you. And found with all the faithful living and departed, may you rest in peace and rise in glory. We are free from misery and banished, and light and joy evermore abide. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
Amen.
Yeah, I'm going to go.
Ebudakwa ya dịka ifuru osisi ọ na-agbapụ dịka onyonyo ọ dịghị anọgide n'otu ebe
n'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ onye ka anyị ga-agbapụ n'ihi inye aka ma ọ bụ obi onyenwe anyị bụ onye na-ekwuru ekwesịrị ekwesị n'ihi mmehie anyị niile.
Ma otu ọ dị, gị onye nwe anyị Chineke kasị dị nsọ, gị onye nwe anyị kasị ike, gị onye nzọpụta dị nsọ kasịkwa n'ebere, a ala enye n'aka dị ukwuu nke ihe ọnwụ ebi ebi.
Onye nwe anyị maara ihe nzuzo niile nke obi anyị, emechila ntị ebere gị na-ebere anyị ma rapụ anyị. Onye nwe anyị kasị dị nsọ, dị Chineke kasị ike, gị onye nzọpụta dị nsọ kasịkwa n'ebere, gị onye ikpe kwesịrị ekwesị nke ukwuu, onye na-adị ndụ ebi ebi, ekwela anyị dapụ n'ebe ị nọ na mgbe ikpeazụ anyị n'ihi ihe ofe ọbụla nke ọnwụ.
Ihe niile nke nna m nne m
ga-ebe
onye nke mere ka Jizọs ga-ahụ bie enyekwa ahụ anyị nke pụtara nwa ọnwụ
site na mmụọ nsọ nke dịrịma anyị
nke a bụ ụtọ.
Oh.
God of peace, who rose again from the dead, Christ, the precious shepherd of the sheep. The God of the child, with you, the
road. Biko, I nwere ike ịmara aha gị. Akwamozu a na-emeta ata ke ka o siri metụta gị. Onye a na-eli tata mama gị. Sorry. Biko, n'oge niile mama gị dị ndụ, ndụ o biri, ejikere ọnụnwa ụmụaka ya afọ.
Ọ bụrụ na sị mmadụ agabiga agabiga, nke na mma bụ otu onye agabiga, ọrụ ịgabiga. N'ihi ọ bụghị ibi ezindụ, kama n'ihi ọ bụ onye biri ezindụ n'ime Chineke ma n'ebe mmadụ n'ebe Chineke.
Oge niile mama gị dị ndụ, kedu ndụ ole na ole wụ ndụ mama gị kwuru kacha nye gị obi aṅụlị?
Nke mbụ, onye a na-elite ọ bụ just ordinary church member. Ọ bụ onye ya na di ya n'ụlọ ọrụ in various churches dịka nwunye onye ozi Chineke. Ndị jiri ndụ ha chụọ àjà gaa n'ebe dị iche iche, obodo dị iche iche, ọgụ afọ na asaa na agbọtọ dịka ndị nọ n'Chineke ka. Okwenye na n'ime afọ abụọ gara aga o ji gaa Chineke nwanne nwanyị. Ọ nọghị ebe a dịka onye dara n'ọkụ, dịka onye nọ onye rụchaa na nrụ ozi Chineke ma chọkwa ozi ike. Ọ maka ndị ya, ndị enyi n'obi na steeti ọ ga-agba ka ebe onye ọbụla. Ọ bụ maka dịka okwu Chineke si nwaanyị mara ihe na-ewu ezinụlọ ya. Onye si na asịsị, ọ bụ na o wuru ezinụlọ ya, o wuru obodo ya, o wuru nzukọ Kraịst, o wuru ndị niile ọbụla, onye ọbụla na-emetụrụ ha. Ọ ga-enwere ihe ọ ga mụta, ezinye ọ ga mụta n'aka ya. Mere ọ bụ a mother of great virtues.
Dịka m ghọtara na a na-eli ya na ụlọ ụka, ele ihe wụ ebumnobi ọnụ ọnụ jiri tụọ eromere na a ga-eli mama ọnụ n'ụlọ ụka, ọ ga-awụ na di ya wụ onye ụkọchukwu ka ọ nwee ịgba mbọ ha ya na di ya ka ejiri tụọ eromere
so mana ọnwụ ma na ndụ United Together tinyewo onye ozi n'ime Chineke, onye jiri ozi ọgụ afọ asaa with merit certificate ebe ọbụla. The first ya na di ebu otu ndị ozi steshọn ọbụla ma parish ọbụla na na-achọ ka si na steshọn afọ. Ọ bụ n'ihi tinye bụ onye ozi ụba n'ihi otu o si jere nsọ Kraịst ozi ka ọbụladị bishọp ọlụ na achidikin nọ na Amanba Parish ji kweta ka eli ebe a. Ọ bụ aka na-eche mee ndị ọzọ.
Ahụla m na e nwee na ọtụtụ ndị ọnwụ mama gị na-erute taata na-eru uju ọnwụ nke ndụmọdụ na-enye ha.
Ka anyị niile mara na awa bịa n'ụwa ụta niile taa, ọ dịrịla ụbọchị ka agafeela echi ọkwa mmadụ ọzọ ka a ga-adịrị. Ya ka onye ọbụla lezie anya ka ya na Chineke dị na mma, ka onye ọbụla lezie anya ka ọ bụrụ ngwa agha dị ike n'aka Chineke na n'ihi na abụ ụgwọ ụlọ dịrị onye ọbụla, onye ọbụla na ma ezi ọlụ ma ọ bụ onye ọbụla onye ọjọọ, ụgwọ ụlọ ọbụla dịrị ya. Mana ọ kasị mma ka mmadụ nwee ụgwọ ụlọ dị mma na aha dị mma ka a ga-eji na-echeta ya ọbụladị ọtụtụ afọ nke ọ gabigara.
N'ihi na ya Chineke isi ya ka o mee ya, n'ihi na ya Chukwu ka o mee ya.
Ndị Igbo sị na onye nna nọ n'ala eze a na-anọ n'ọkụ mgba, ya mere ndị Igbo jere Chineke ozi, Chineke were ekwe ezi ihe kwụghachi ya dịka ụgwọ ọrụ.
Thank you sir. Ya dịrị gị mma. Ka mkpụrụ obi ya zuike na ndụ gị.
Amen.
Thank you.
Good afternoon.
Good afternoon.
Salam Tinari.
Abimu.
Reverend
Kamam, Ozioma Ihanet.
Onye
Nigeria is Amangubo.
a dit que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là,
so I chat ebe ọ nọ ebe ọ na-aga ọ na-akasị anyị obi
so ihe ebumnobi ọ na-anọ dị otu e rerere na mama gị na a ga-edona ya na ụlọ nsọ Chukwu
ọ maka iji ozi ha jiri oge ha dị ndụ ha rụrụ ọrụ Chineke ọrụ ụbọchịkwa mgbe ha dị ndụ so ndị chọọchị kpebie na ụzọ a ga-esi wee gbanyere ha ugwu iji chọta ọrụ ha rụrụ n'ụlọ ụlọ ọrụ ha rụrụ Chineke ka ha dị ndụ
amụtara m na enwere ọtụtụ ndị na-eru uju ọnwụ ma maka ka ndụmọdụ ruru ihe ndị dị nsọ
onye ọbụla mezie ndụ ya n'ihi na ọnwụ anaghị eyi agba ọnwụ na-adịrị onye ọbụla kwadoro akwado ma ịkwadoro akwado ọnwụ na-adịrị onye ọbụla so ọ dị mkpa ka onye ọbụla mezie ndụ ya mgbe ọbụla ọnwụ ga-abịa onye ahụ dị ire dị
ya ka ọ na-akwa n'ozi si na-aga
ọ na-aga ọfụma ọ na-aga dị ka esi kwado ya a kelekwe Chineke maka na onye dere obodo a ụnyaahụ na nwanne ụnyaahụ mmiri zoro throughout even not only here almost the entire state even na ndị nọpọt ha gwakwara na mmiri zoro but from this morning up to now okwu mkpụrụ mmiri atapụbe so a kele Chineke nke a mekwara nye aka ihe na-aga ọfụma n'ịgbasara akwamozu a
dịka ndị si ebe dị iche iche ya na onye nọ n'akwamozu ole ihe na agakasị ime naanị ekele
onye nwanyị ga-edo ha laa n'udo dịka o si bido ha n'udo ha ga-alaghachikwa n'udo n'aha Jizọs onye nwanyị ga-ahụra mkpụrụ obi ya na ndokwa n'ihi na o fele Chineke dịka o nwere ike anyị mara Chineke ga-anabata mkpụrụ obi ya na ndozi
Thank you.